Amahoro mwebwe mwese muteramanye na télévision Isanganiro reka tubahe ikaze muri aya makuru mu kirundi twabateguriye tuyahere ku ngingo nkuru ziyagize. Ishyirahamwe Parseme rikangurira Abarundi guhindura ingendo, ribona ko leta ikwiye gufata igisata kimwe gifishe ubushobozi bwo kuzana iterambere ikagiteza imbere kugira Uburundi butere imbere. Murabikurikira muri aya makuru. Bamwe mu bagabo bijukiye gukora akazi kari kiharijwe n'abakenyezi, turababwira akazi ko kukaranga amafiriti y'ibijumbu gakorwa n'umugabo muri zone ya Kinama ni mu gisagara cya Bujumbura. Mukanya tujya mu idonido ry'ano makuru. Kaze midonido jano makuru ugwego ugwarigo gose kugira habeho iterambere. Ibi ni byashikirijwe na Faustin Ndikumana harongoye ishyirahamwe Parseme rikangurira Abarundi guhindura ingendo hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu. Avuga kandi ko hariho byinshi bitariko birakogwa neza nk'ibijyanye no gutunganya amafaranga bita gouvernance budgétaire mu gifaransa ivyo tuma Uburundi butera imbere.
Hacho bita dysfonctionnement institutionnel. Urabona ku inzego mu gukora zinjiranamo. Mu gufata ingingo ugasanga ubushikiranganji gana kabwafashe ingingo zo mu bundi bushikiranganji hari urabona neza ko hari dysfonctionnement itegeza gutura inyishu. Inge ni inzego zikumwese rugarukiriza he. Urayobwa mu stante urayobwa mu GJ urayobwa OPG urayobigwa ibintu ivyo nibintu tubona shaka ijuru vyerekana yuko na leta inzego zose zirakora umushinga mateka ari ivanga muri ibi ukabona ko hari ico bita resources humaine nyine nabantu bari ko barashi ngo amabanga muri igihugu mbetu inzego zifite abantu bafite ubushobozi bugana gute ubushakashatsi rusheshe scientifique iryo terambere tudafise des maisons dafise ibigo bikoragira ubushakashatsi vyemewe muzoboneka gute kurondera uburyo bwo hanze aya maduviza gumabura strategie dufise ni iyi tumubiza de ressources extérieures strategie dufise yuko imfashanyo ngira mu gihugu cy'u Burundi niba tuyikere ni iyi strategie dufise yuko idushaka kwa kamadeni aboneka iri he ni he strategie kugira abagwiza tunga bo hanze bashobora kwinjiza imitayi mu Burundi dufise iyi duvise strategie kubyo bije bita partenariat public et privé bishire kwinyiza amahera mu Burundi irihe gouvernance budgétaire ivyingene amafaranga ya leta akoreshwa ingene akontrolwa ingene abantu bagira haya bango abantu berekana amatungo imbere yuko baje mu mabanga bise gouvernance budgétaire birihe hari ibintu bitari kubirakugwa kandi bigaragara za cour de compte ziriko zikora iki mu kontrola amahera ya leta kandi ndagiko kirakogwa nibicaye birabare bijanye na mentalite yo kwigira mentalite z'abarundi n'umusigine bigenza ibyo umwanya dusesagura iminsi mikuru ya mahama usanga abantu mingo turasamaye kuva kuwa 30 ivyo rero uwo mugwambe tuza kuvyicarira turafise twese nyinshi tubitanga ku mugabo bikafata intumbero Burundi uri kuratubwira ko hari ibitoro cyangwa ibiko biraza tubwire reserve idoshanje muri BRB nyine zingana na meza ngana deha ataraba nk'amezi atatu kiba kikiri giswahi ukiri munsi y'ukwezi mu ndwi zitatu ibyo bintu zo bironka gute hari ama indicateur taux de couverture des importations par les exportations ingana gute nimba duvuga ko twateye imbere giba tubwire nko mu mezi atandatu ati kuva muri jambi ubigeza faka tujya des indicateur abanyagihugu natwe turabirako
uyo harongoye Parseme habona ko leta y'u Burundi ikwiye kuraba igisata kimwe gifise ubushobozi bwo kuzana iterambere igaheza ikagiteza imbere. Avuga kandi ko abagwiza tunga bakwiye guhabwa ikibanza kinini kugira baterere mu iterambere ry'igihugu.
Nukura none turavyo dufise potentialite niye secteur zo tuzadera kwa sanse mu Burundi dushira imbere umwanya mu burimye umwari mwibutare umwanya mu turizi niki amade barabanga uburimye n'ubworozi ngubutare nike twashize imbere kimwe cyo kugarukiriza hehe ivuka mato wanda tuke mazai ukuburu ningene bumeze muzoa kuburi nyuru goro zari kwa muzoa kura muru ukene iyo chinga na kuchia na watu anga na kuchia ni utongo munga na kuchia wako malibuja uemeza niko bimeze si kani niko bimeze kaya ni utare bugo onyene si bugo muzoa dukura mukene kibuna bisho wikeshi mga harike tuwa tuwa kubutare muzo za kutufisa kahi yetu nejo mundi haraba ichigwa chumu runda kume ituwa lewonsi genda lewonsi ni kumana ni habiga luteko nwene biheze twashitse kuki nijikiyo kia jamungiro para porasa ni habibu za tubutare sumurundi teza kujo kwa tuti priorite no ni wili hirihi kumus nibi kuunda nibi nibi ugusu uko wawato vya tuti nashizi mbele edikasyo changi kichanga servisi turavzi urunda hobu uri mura hakariri mura kukumagucho kumusi jono vapi ngeni jono jwa kugeni changi lohore dezakteri umwewe sa jejwiti kugira tubishikeko leti jejwiki abikuru tukwa jejwiki leti hari kusangiri kijejwiki kumugi mubichiro vikana ibini kabji njiramu vikana rabi vijaji anajesa rabi ibintu byose ugasanga ibyitari kujamo ugasanga ibirimo secretaire pivu ugasanga kumwe ntikirashigikirwa harabandi cyo bita definition des acteurs we leta aho garukiriza nakugira ibintu bigende neza abagwiza tunga bashaka gukora ibi ama ONG na société civile naho bageza ngaha hama kubira na ya environnement des affaires ishobore kuboneka kandi ibazo dufisa gwiza tunga bangana gute bito amahera yinjira mu gihugu investment direct transfer zingana gute no kuraba neza ya decentralisation dushaka kugira iravugwa ivyigwa bitwirika ya makomina jingana amaresources azogenda ibirihe si politique bijya harabi kintu scientifique ivuga tuti nyimba makomina zaguka nyimba amantu azavuka twivyo twimirijemo mbega amakomina zoro nkubuhe bushobozi ubunye byizwe neza uravye kugira ikwasansi bikiraboneka igire ikifane canke dushaka gushika ku todo kwasansi ngana gute kugira ubwo bukene bugabana
ano makuru cyabandanirize mu gisata cy'amagara y'abantu aho umuntu ashobora kwikingira ingaruka zo gukimbyaro hataragera mu kwitura abaganga babinonosoye ibi nibivugwa na muganga Gabriel Nahayo yanonosoye kuvura indwara z'abakenyezi anamenyesha ko guca imbyaro ari imwe mu ntambwe z'ubuzima bw'umukenyezi isanzwe tumukurikire
ivyo rero iyo bihagaze umuganga ashobora gufufaza hari ingene babipfufaza biciye mu buryo bwinshi n'umuntu wenyine agafasha nk'ibi byo kuja mu butinyanka umuntu bihagaze hakiri kare akiri muto biba bikenewe cyane yuko ibyo umubiri wahora wikorera ubikora we ubishyira mu mubiri wewe ukoresheje imiti y'ibinini kugira ngo umubiri wawe ugume ubungabunzwe kuko navuze yuko bijya bintu umubiri ukora birabungabunga umubiri w'umupfasoni bikamubungabunga mu bupfasoni uretse bijya byo kuja mu butinyanka hariho n'ibindi hariho byo kugira urushato rwiza rujya rukayangana muhora mubibona hariho kugira imishatsi myiza isenye itagira cikagurika hariho ngene yumva amerewe mu mubiri hariho n'ibindi atabona kuko twabivuze bijya biba mu magufa yabiba mu mutima ibintu biba mu menyo ajye ubone umuntu yakuza amenya akoroka bijya byose biba byavuye kuri ico nico gituma rero iyo bitanguye hakirikare umuntu ategerezwa kubikinga akazana ibyo mu biro hari ukora utaka ibikora akabishirira akabisubiriza ibyo rero hari imiti tubisubiriza umuntu acatanga hakirikare umuntu acasubira kuja mu butinyanka ariko ntabashobora kubyara kuko nta rubuto aba yakoze hakaba rero n'ibindi bitari bike umubwira ingene afungura kugira imyimenyerezo kugira amagufa aguma akomeye ubuzima bwe bubandanye n'abaciye rero bakuze nabo nyine iyo batari abantu bakuze cyane tubigira gutyo hariyo imiti tuba abataraca imbyara bo nibaza yuko icyo umuntu yobabwira ari kumenya yuko bitanguye bya byo kuja mu botinya nka bitanguye kuja birasiba iyo menya yuko biriko biregereza iyo bimaze kuba rero naho so ubuzima ntibabuhagaze kwa muganga barashobora kubafasha umubiri wabo kaguma umeze neza bakawusuzuma kandi bakongera bakabaha imiti zijya ngorane ziba ari ibimenyetso bituma umuntu abaho nabi amererwa nabi umuntu akabivura ari n'ingorane zindi abantu batabona nka bijya navuze biba mu rushato biba ku bwonko ibiba mu magufa bya byo kuvunika mu ntoze mu mashinga kuvunika aha mu gikonjo gukorora amenyo ibintu byo kugwara mutima abakuvumbuka ivumbuka rya maraso ababijya bizivya imiringo tikendera mu maraso bijya byose iyo bariko barakukurikira bakakuvura neza umuntu arashobora kubifata mu minwe
mu kurangiza hano makuru bamwe mu bagabo bariko bijukira rudandazwa rwari gwiharijwe n'abakenyezi akarorero na kumugabo Celestin Niyonzima wo muri quartier ya Gitega muri zone ya Kinama akaranga amafiriti y'ibijumbu avuga ko bimufasha kwikenura no gutunga umujyango umwe mu batware muri ako karere ahamagarira abandi bagabo guha agaciro akazi ko kaba kameze kose ni inkuru tubaza Jean-Marie Mayonga
ugo rudandaza ahanini gwakogwa n'abakenyezi uno munsi hakaba hari abagabo basanzwe bagwinjiyemwo Celestin Niyonzima n'umwe mu bagabo bakuru rudandaza rw'amafiriti y'ibijumbu adandariza kwibarabara ahavuga ko abo kazi kamutungiye umuryango
senga nkora mari sambosa n'ifiriti y'ibijumbu icyatumye ndabikora niko yarananarabye sanga sinogumanicaye bonye ndose agafutahe gatoya njamba gatereka ntangurenze nditekera n'ikiro cy'ibijumbu ibi birafasha iyo yuri nk'ahantu kwirigara rimeze neza birafasha kukurarongira siyo notwe keneye urashobora kutiro yurantonze nyene gusa kiretse ba ibintu bizimbya atanyungu ndende bivaro ahubwo ingorane bifise nuko iyo uriko urakorera ahantu hatameze neza niho cusanga kubera ibintu bizimbya bikoraranye niho muri nyungu mugabo biraye biriwe nawe burose cyoye
abaza kumushorera bakavuga yuko ari byiza mu gihe atamuntu yoguma muhira areza amaboko Celestin Niyonzima agasaba abajejwe intwaro kuborohereza kuko ngo hari igihe bishika bakaza kubabuza gukora mu gihe bakorera kwibarabara kandi ibyo bidanozo byo biba bidafundikiye
leta ikaraba ko nitworohereza kuko aturetse aha andiko ndakorera ntango yubu hariho n'abantu baza baraza bambaza ati mbe hano wahageze gute ukwiye no guhagarika akazi rero nasaba yuko abantu umuntu ariko arikorera umugambi boreka bakaraba ko atera imbere nanjye ne imbere namenye ati ndiko ndakora neza
umukuru w'ibarabara agatera intege abakora urudandaza ruto ruto ahimiriza n'abandi bagabo kudasuzugura ibikorwa
igikorwa cyose waba umupfasoni aba umushinga ntayo byose barakora nta gucagura ngo nibyo abapfasoni oya abona ko bizo mugirira kamaro azaguma abandaye abonya bimeze ukundi kuntu mukubiheba nta kuntu n'abandi nyine babashinga nawe bakaza bakamubona ingene ariko arabikora agaca bamushorera amahera n'undi azabibonera ko akabona arabishimye abanyina zagenda bikore
uyu mwuga wo kudandaza amafiriti y'ibijumbu Celestin Niyonzima akavuga ko n'umusaka wafise umugore n'abana batatu babayeho batunzwe n'ugo rudandaza akora
no kuri iyo nkuru rero duciye turangiriza ko amakuru twari tubateguriye reka nshimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira abandi shimiye ndi bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya no kuyatosora ibindi biganiro birabandanya.